na tripod hadi nimechoka.
Stand kwa.
Nimeacha kwa gari ya poli.
Yeah, to be honest, I'm going to go to the store.